Nkunzi.
Kuzinjani?
Sengiyazi ukuthi uTshebo ubeyaphi nasibhamu. Yodubula Nkunzi.
Manje sibo yonke le nto uyibona ephupheni lakho?